Buda buda vipi?
Poa.
Kabisa mzee.
Sasa tunapiga picha hapa.
Eh.
Pia mimi nitoe yetu kidogo mali yetu hapa.
Together for the sake of our nation and our world. Thank you.
Hey, shalom, shalom.